Jokes aside, it's now time for some serious music.
You are in the mix with DJ Kigasi.
Kanyaga kama fisi anaruhusu michi ya kulisha kuvishwa ni vipi? Kanyaga